Yo DJ, the time man, Toshi Tawanya Muji bro. Nyamuji sirlo shan Rubber man, ingoma Kiagite, rapa na ujinga Unomusi ni ngomba birachika Turatamba nguku tudundika DJ, nubane Du ingoma mpaka dusare Harabana badamba bakanyonga Ukamengwa magufa na namba Nambisha 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 buke buke nufu ni mpavu zanji Erega sister jenda shajay Ay, erega jenda shajay
Turi mukiroli, no musi no stress Turi mukiroli, no musi no stress Nidusha kujinga, no musi no stress Nidusha kujinga, no musi no stress
Yoegwa man, yoegwa Yoegwa sister, yoegwa Uzima akwisi ni mugufi Umusi ni umusu kapa kwisi Tamba kabisa witaga dure Nyoti daheze bakongede Unumusi ni watu ujewe na we Nijuiska lobe nyutahe Kuch, kuch, hotahe Tuaje kutamba na kuivuni nyota Tuaje kutamba na kuteri kiagoni Tuaje kutamba na kutera ni virado Nuzana mabifu yomisite Ujohegwa nicho chatuza nye Shushe bro, funga neza mapapa pantado Harageze gushusha madaso Turatamba na bana nagaso Adiko kwanza DJ Duhe volimi kuye Harumwana tamba njisema Aratamba neza njiganza Koma mashiduzi viganza Unomwana kweli yokwicha Nyabuda bashika banyetura Biragone kaneza no misura Daba nguja fashe kwibutura Kubita nyama choma Kubita nyama choma Kubita nyama choma No musi kweli ni noma ni noma ni noma
Yo 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 Yafone Yafone ya mtababara yo 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 yo
Niko bigendi ki Richard Yoshiman Bizos kia gisi rapper Kia go style music, kia go style dancer Yeah, yeah Mami Queen Black skin na Linda Mujisho, mujisho Thanks sana Basta Bugatti Audrey Carrick Over level Much love, much love Burundi, Burundi